Take a receipt. Turun natin take a receipt.
Puri mga